bivanye n'ukuntu twabonye abarimyi bitayeho akamo ko kuri amafaranga y'ibanze ku ifumbire byatweretse ko indimo zagutse nico gituma twaciye dutuma ko izindi mbuto zingana amatoni 350 ava mu gihugu cha Zambia tukaba dufise icyizere ko mu minsi indwi iri imbere zizoba zashitse ku gataka k'u Burundi aha rero tukaba twaciye tunyarukira no kurungika abahinga bacu b'ikigo ONSSS kugira ngo baje gutora ibipimo i Lusaka muri Zambia baturabire ko izo mbuto zimeze neza gutyo rero bikaba bizodufasha kugira ngo zigishika ku gataka k'u Burundi tuzoce tunyarutsa kuzirungika mu bubiko bw'intara zitandukanye kugira ngo abenegihugu bace basimbira kubwo buyobozi bw'intara maze bazironswe ku giciro kitavuna kuko bariha ibice 40% gusa tubamenyeshe kandi ko iruhande y'izo mbuto z'ibigori z'ibivyagwa ko dusanzwe dufise imbuto kama z'ibigori izo nazo zikaba zigwizwa hano mu gihugu cyacu n'ikigo Izabu gifadikanije n'ikigo ONSSS hamwe n'abagwiza mbuto bacaguwe mu bandi kubera ubushobozi bwabo aho igihugu cyose turavye muri rusangi ibiharuro bitangwa n'abagwiza mbuto amatoni yababa 70 akaba yarasaruwe navyo bigaheza bigasahiriza ibi bituma kandi twirinda gutakaza ibigori kama kuko mwese murabizi ko bifise akanovera keza naho bitimbuka cyane ugereranije n'ibi byago ariko umurimyi akaba ariwe yihitiramwo icyo yipfuza bivanye n'imigambi n'ishaka giwe